kawuono.
Erokamano ahinya Sharon. Kadugo iri kendo, Homa Bay County obago nyasi mar tayo
yes,
weche mag alwora kod puonjo jopiny e town mar Kindu Bay. Waluongo ni Rachuonyo North Sub County e Kindu Muslim Primary. Ang kuno wabedo gi jotelo mopogore mopogore koa e sirikal mamalo kod sirikal marwa mar Homa Bay County. Ka wendowa marwa maduong' ma kawuono en Dr. Joash Alo, ma bende en jatelo e migao mar pi, alwora, kor lwasi kod weche mag bunge. Kopogore kode to ofis mar county commissioner marwa bende bobedo represented kaachiel gi development partners magwa mo supportwa kawuono mondo mi wakel kanyakla jopiny mopuonjgi e yore mag rito alwora to sana sana thuon wach ma kawuono mar kawuono ma en kedo gi oro, jiwo nyak kod nyadhi mag alwora. Achiel kuomgi en development partner marwa miluongo ni USAID, United States Aid, NEMA, National Environment Management Authority, one called World Vision, one called DACA, one called SANA International, kendo one called development partners mopogore opogore ma jiwo weche mag alwora. Erokamano to kopogore gi mano bende waluongo skunde mopogore opogore. Homa Bay County nyocha obet piny mana kaka isewachono higa ka higa. Jolony e weche mag alwora biro kanyakla to lalre e weche machando piny mangima e weche mag alwora e kinde ka kinde. Kanyocha wabet piny, ne waneno ni ber mondo wachak lalruok e weche mag rito bunge ka en achiel mar yore mag duoko kor lwasi e yo makare. To tarik adek dwe mar abich ni ne wabedo gi romo kod jolony duto kod development partners magwa ka wang'iyo ni to presidential directive mar 15 billion trees agenda, ere kaka kaunti marwa ma Homa Bay nyalo bedo gi program ma kawuono, ma kiny, kendo ma orucha, ma dho ngere wacho ni sustainable development, sustainable tree growing program strategy development. Walalre aeto nyoro bende ne watimo weche mag ler mar alwora ma dho ngere dendo ni clean up campaign exercise, ma bende Homa Bay County sani osebedo karieny endai mamalo kabisa, nikech dwe ka dwe koro jopiny wuok oko e sabato mokwongo karito alwora kendo wachoko ji ni mondo walok paro mar ji ni ere kaka wanyalo rito alwora marwa kaka ratiro mar chik dwaro, kawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar bedo e alwora maler. Kendo katiba dhi mbele ka wacho ni kata in gi ratiro mar bedo e alwora maler, en ting' mar ng'ato ka ng'ato mondo mi one ni orito alwora mare maler. Koro Homa Bay Kindu Muslim Primary kanyo ang wabed gi twak ka wapuonjore gi jopiny e yore ma wanyalo dak e ndalo oro kapod wayudo pith kod cham mondo ngima odhi mbele. Erokamano Sharon.
Erokamano ahinya Stacy, wawinje yo makare. Bende ka odhi nyime gi twak makama, ibiro bedo kinyiswa ni ka uwacho ni utimo ler mar alwora e kaunti ma Homa Bay dwe ka dwe, bende jopiny wuok oko ka romre margi mano.